Nana doto shume maba tubati wanga pain. Nana doto shume saba tubati wanga pain. Sinoba moi baba masifi. Mashutu hutwa heila watu wati wanga pain. Mashutu hutwa heila watu wati wanga pain. Mashutu hutwa heila watu wati wanga pain. Sinoba moi baba masifi.